intando yakho Nkosi ngisinikela kuwe manje hlala kimi Hallelujah. Swabhekisa kuwe Nkosi Jesus usizo lwethu luvela kuwe simakade ngaphandle kwakho sinenze lutho kodwa ngaphandle kwakho Nkosi sinenze lutho isikhathi sakho lesi izwi lakho liphilile namandla
Jesus
dala ngalo kithi Nkosi sinezintsha egameni lika Jesu Kristu We bless you. We love you.
Yes, Lord.
Holy Spirit.